Sasa viazi hatutakula.
Kama vigari.
Unatuchongea tu kidogo.
Mafuta hapa kidogo.
Hiyo itachoma.
Hii.
Na mkoa wili.
Si viazi mbili mbili.
BM Manu
Agali
Eh Kwa
Kwa kule kwa nini
Unaenda wapi sasa Aduna msa Hey, more, she need more. He to the
pole pole.
Thank you.